ngendlela ugirl awungqondongqondo ngakhona. Sengize ngicabanga ukuthi ne-idea yokuthi uThabo Bester eqe mhlampe yafika naye. Ade ngibone nje indabeni kuthiwa ugirl uyena owahamba wayontshontsha idumbe Free State. Omunye waclaim ukuthi ubaba wakhe, wathi ubaba wakhe. Leso sidumbu satholakala emfuleni, sijinge emfuleni. Sisananetheki lapha onyaweni. Cabanga. Ngendlela angasisabile uthi ngayo ugirl. Njengoba bebanjiwe lapha eTanzania, kuthiwa babanjwe nenqwaba yama-passport namagama ahlukahlukene. Lawo ma-passport akukho neyodwa esitempiwe. Shuthi bebehambe beqa amabhoda nje, bengena beqa umfula. Niyazi nani kumngcele yase-Afrika la e-Afrika ukuthi njani, hlukanisa umfula, yabona into ey'ncane. Shuthi bebehambe beqa umfula nje, ukuze bakwazi ukungena lapho. Njengoba kade bebanjwe sebeseduze neboda yaseKenya. Shuthi bese besuka la eTanzania sebeya kuphi? Sebeya eKenya. Yazi ugeli wenza kakhulu. Ugeli wenza kakhulu. Ugeli wenza kakhulu nje. Kodwa ke shuthi khona imishini kade kufanele nomfana aphume azoyiqhubeka nayo. Ngoba phela le nto ibingahleleka. Bengawuhlala lo mfana u-10 years, u-20 years loyo. Emva kwalokho, yabo la mamiliyoni asemboshiwe, kukhishwa amamiliyoni kuhambe kubribe. Kukhishwe wonke, thatha wonke la mamiliyoni, 2-4 kudokotela, 2-4 kwi-parole board, 2-4 kumphathi wejele. Afika udokotela, athi hayi ubani bani bevele iphethe kahle kulo 10 years, u-enrollile e-UNISA, uphasile. Kodwa futhi manje unenkinga uphethe ukuthi nokuthi kushiwe igama elikhulu elingaka lesiNgisi. Vele sebebribiwe i-parole board ithi hayi akagoduki nomphathi wejele kuthiwa ayesemkhipha. Hawu, asayine nje amaphepha kahle kahle aphume njengawo wonke umuntu abe kwilento yokuthi uzosayina. Aphume nge-parole kukhulunywa ukuthi uyasayina or usendlini uboshele endlini. Yabona nje izinto ey'njalo. Kuningi nje indlela kade engaphuma ngayo ngoba unemali. Kodwa kube indlela eqondile. Hhayi le yokuthi kufaka abantu abaningi, kufaka imisebenzi abantu abaningi engcupheni. Mhlampe nje abantu abawu-50 aba-involve kweqini kwalo mfana. Kwafanele abekezelene at least noma u-10 years okugcwele. Then enze izinto ngendlela eqondile. Isize ke imali yakhe day and day.